laka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba
ngiphinde nginamukele uzanamuhla lo nihleli naye uPromishamase sikhumbule ukuthi ezinsukwini uKhuzani mfowampungese indlamlenze lona ke ucula umasikandi kakhulu ezinkundleni zokuxhumana futhi ke abamthandayo abantu ezinkundleni nangaphandle lensizwa iyathenga ke imoto ka 1.1 million eba imangaze abaningi ezinkundleni zokuxhumana abanye basho khona ukuthi hey kuqala ngaye phela ukuthi kube khona umuntu othenga imoto ka 1 million abanye basho khona ukuthi hey shoso sayimillionaire uKhuzani kanti ke manje zithi ke abalandeli noma ngithi abantu ezinkundleni zokuxhumana sebeqalile bayadelela bayibiza ke ngeyomgcwabo bathi ke imoto kaKhuzani iyona ngqo leyo mngcwabo abanye besho khona ukuthi uchatha funeral service bayiqambe ngalo ke igama ke imoto kaKhuzani bethi nje enye abanye bathi ke amathole funeral service nona mlaleli njengoba uyibuka le moto la ezithombene ngicela ukubuza ukuthi ingabe lokho kushaya abantu kuliqiniso yini uma usuyibukisisa ke wena le moto ngokwakho ingabe uyabona yini ukuthi ke laphana le moto eyomngcwabo ngempela yini noma abantu sebayidlalela nje abanye ke bashawa yiwo umona kusho abanye ke babalandeli ezinkundleni zokuxhumana abasho khona ukuthi hey le moto ayifani nje ayifani neyomngcwabo abantu badliwa ngumona yey abaningi bebeleke behleke njalo le ndaba ezinkundleni zokuxhumana le phela yokuthi ke le moto isifaniswa neyomngcwabo ngicela ke wena mlaleli ubeke nje uvo lwakho usho ukuthi uyavumelana nalokho bakushoyo noma uya kuphikisa uthi nje cha imoto yakhuzani inhle kabi kanti asinawo umona siyambongela kanjalo umfowampungose ngemoto yakhe ke enhle eyayithenge ngamamiliyoni uqhubeke njalo uwenze ke okuhle zingako ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.